Komko, no.
Che, wena waphakathi. Nkosi, Ndlovukazi, Mhlekazi.
Ngoma, dinesala ngoma. Dinesala ngoma, dinesala ngoma.
Shandanda tsa.
Kokolo ngonyama.